Try not to laugh challenge. Part 1.
Ba da ba da ba da ba.